ngiyazizwela nani bantu abantu bathi bona
hamba
awuzoke nansi indolwane super sounds madoda vula indaba uvula uzobhoma ukhonwe
Hamba, hamba wena, bayo bona pambili. Hamba, 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 hamba wena, bayo bona pambili. Hamba, 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 hamba kuluva, bayo bona banamehlo.
Awma doda ndaweni madoda sesenza izinto ezingasazuziswa izakhamizi madoda nabantu bendawo manje sebethe bona abantu bendawo njengoba amandla kubo makahambe
hamba 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 wena bayobona pambili hamba 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 kuluva, bayo bona banamehlo Oh, umuntu ulungile mawukhona kufunayo Angakuthola kabi nendaba nawe Oh, umuntu ulungile makunento ayifunayo Angayithola kabi nendaba nawe Oh, intombi ilungile umisa funa umbendo Utola ibi nendaba nombusi Oi jahali lungile umalishe lindo Inga ibamba ibi nendaba nayo Aupegi ngozi lungile umisafunu mbusi Inga utola ibi nendaba nabantu Ngozi lungile umisafunu mbusi Inga utola ibi nendaba nabantu Hamba, 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 hamba kuluva Bayo bona banamehlo
Awuzweke Awuma doda Into madoda umuntu ukuthanda makukhona into ayifuna kuwayibhekile madoda kodwa mhla iqeda yokuxabana kwenu kwehlukana Makona matota Auzweke Ura Auzweke Umbeke sizomunye uhamba naye eceleni kwakho madoda Ukuthi ukuthanda ngempela mpela mpela noma hayi uyakusebenzisa wa
Intombi lungile umisa funo men inga uthola yibi nendaba nombuzi Ichakalilungile umalisheli intombi inga ibamba yibi nendaba nayo Uchola yibi nendaba nabantu
Awusweke
Oh, no.